Nā, kāre, kore, ka whakawhai ti atu te marea ki te pokapū o Tāmaki a Pōpō, ki te mātakitaki i te whakatūtū whakanui i a tīma Aotearoa. Hei tā, Te Okiwa McLean, pērā i te pōhiri i te taunga waka rererangi i te rānei, ka whai wāhi nui te ahurea Māori ki te whakatūtū a Pōpō.
E whakatika ana te waka o te kōtu i ti tuarua kia tere ngā wai o te wai te mata.
No mātou ngā iwi Māori katoa ngā mana whenua te wai Māori te honore.
Hei a Pōpō ka mui a katoa tia te pokapū o Tāmaki Makaurau e te hiama no tāngata. E te kaupapa waihape o te kapa Emirates ki ngā takutai o te kāinga. He mana nui tō ngā iwi mana whenua.
Kia whakatau tika mai rātau ki roto ki te whenua, ki te moana. Koina tō mātou haipapa, ara ngā iwi mana whenua katoa, ngā iwi Māori katoa o Tāmaki Makaurau. Kia tau tika mai rātau, kia whakanui hoki, whakanui a hoki atu kia rātau katoa.
E rima katoa ngā waka, kotahirau ruatekau ngā kaihoe, ka mutu mo ngai Māori ko te whakakotahi a tātou te ito o te kaupapa.
Me whakakotahi tātou i a tātou. Kare a pāwe kaipono i tēnei taonga mō mātou anahe. Toha toha torongia ngatū ngō mātou ringa, kia rātau ngā Māori, ngā Pākehā, ngā iwi katoa.
55 mano ngā rōra ripene rākeinga mō te whakanuihanga a Pōpō, ā kaore te whare tūruhi o Tāmaki te tauhou ki te mahitahi ki ngā iwi.
We've worked with whātua first and foremost, as they've been the ones who have been working with Emirates Team New Zealand for a really long time. When they first went over to San Francisco, they worked in with them to bless the waka before it went, and they've got a long history together, so they've been our first point of contact.
Te waka ki lua, akia.
I putai a Ngāti Paoa te karanga ki ērā e pirangi ana ki te hoi, te waka. E ai kia Rāwiri he nui te hunga kua whakapā atu ki āia.
Sir Bob Harvey tētehi, me tana pūmau ki ngā kaupapa take Māori, au mingetehi atu. I runga no te whakaaro o te kotahitanga.
Ka whakatōpū ngā waka ki te tauranga hei te te kau o ngā haora o te ata o a Pōpō, ki reira whakatauhia ai, te kapa Emirates, Te Okiwa McLean, te Karere.